Amen. Ngisindisiwe. Amen. Sibonga uThixo umfundisi wenu ke. Umfundisi wenu ubulisile.
Amen.
Thixo ndivula isifungo. Sisindisiwe ke ngoku nathi njengani sahlukwe uyobathileyo sabizwa sathathwa kweli cala sabuthelwa kweli cala sabizwa nguThixo. Ezi mpazamo ndizenzayo zezinathi sizenza. Now into ebambi ke ngenkonzo yam kukumpanisha umntu kaThixo xa mandiphinde, into ebambi ngenkonzo yam kukumpanisha umntu kaThixo xa ngaba kuyenzeka mamama waswelekelwa umfundisi ngelishwa akayofika endlini akho ubambe imali yakho eChristmas
Tico,
siza kuphila intoni ke ngokuxa uthi mna mandeke into zam zawuphila intoni wathi ndizawuthumela amahlungulo akho ke ndizawuthumela amahlungulo akho akabikho thi kwamahlungulo ngoba sivumele ukuthi na okwakho amahlungulo asalama wandiqule ngelithe ngokuthi uzuthi xa ufika umntu uzomnceda ungayithathi imali yakhe ungayithi imali yakhe ukuthandazela ncedakala aphuma ngomnyaka ukunika imali zungayithathi That's okay. When a period of your lamb, when a period of your lamb, I'm going to favor you. Oh, child, you are an animal. When you put a dog in a film, one day, deep dead, when you go there, and you lamb to pick up a book of the wood. I told him, I did not tell him football. I want to breakfast, dinner, supper, but in football. He must have met a way. And in a petrol, no, he comes way. Never. And I'm a petrol, I'm a petrol. Motu me up. I want to make a massa, Ubasa, Ubasa, the more to a school way. Go on the map now. Fortunately, no, Babe, Sakunda, the primary, the Alto College. Efutshane noko lapha endlini sahlale amalinda efutshane lapha endlini list ndani mafekethi isubasa mphe ndiyoba la abantwana bam ndinemali ndiyabasa ndiyomata bam ndive ngunkosikazi bangabam ndingandikosi uba ndiyata ndive ngalasisi wathi abantwana bangabam ndive ngayo andikho sure sathele ndisathetha ndayithetha ngoku sekojika ngomntu kuthi hayi ke ufikile umntana wabo wamanyani ubususu bomntana bazwanga mina hayi ndingumxhosa phaa ndiyasithetha futhi kwangena ufafolude kwedina uyambe ngaloo makhosana wabe uzumbinana bangingena xa bengena wathi nosiyabona mfundisi ndabona lo thixo labomfu alufundisi fundisi mbolo 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 mfundisi ayikomee umziwo lo lothi lokulo nalothi lokulo umzo lolo bamhlaza bavele ngocikana bengolafidazi uthixo endredile sabakhazilisha wandinceda uthixo yaphuma indoda xa ndingakhaba yahamba eqangweni yakhupha isipaji sidumbile bawo xa ndingafikanga kwenzekwengozi hlala undifundisa ukuthi mayenzeka ngempela sithi nje mfundisi te noba ngumani okanye idrinki sivile lo ke uthetha kube ngani akaphinde hayi akaphinde ubuze kulaa mfo abhuqa idoki akuxhalele thetha kube ngani kaphinde ayiyeka yeyi ngathi abasahamba baxa beyothi ngemoto angene rumi kamandi ndedwa uba sikhona isifazi sesingasikhalayo ndazazondlala adiyo inhliziyo yam ndayiva ikhandekile ivuza igazi yini thixo khandifelani nam kuyandia imeko yam njani yo ukwenza izwi likathixo namhlanje into endinazo andiziphumi into nazo andiziphumi bandingazi ndibe nazo bandiyiphawuti umzwe nawo ngaphawuti khala ufuthi maphuma emeco yam ndandifuthi ndingumzi ndingindlu mane kantoni ngoba uyandazi ubofisa ndibhata ndisengumqoqosi uyandazi ndiba loosi xanjengumzi wanesothuka lowo ndandiwuqekezele extend kwezanza umfana ma wafika umfana wathi umfundisi kuthi andikhambile ndifuna ukuthekisela nani ndaqoba uyagula lo ubona ngathi ndimaa ndithengiselaumzisiyaaaaa ndandisuza ngekwamso kwangekangokuqileo ndandisuza ngekalva kumi wafika umfana nyani wathi umfundisi andithengisela imali ethini ndaqoba anayekwele ayibizayo hleli omgama wahamba nalako ndivile phona ndizawuthenga ndabe ndiqoba ndinamali ndendithengisi wafuna umntwana esasikuye erhawutini nonkosikazi siyomthandazela wathi ndithethile ucingile funa ukuphi imali wayifaka imali ndanenilikiti ndayiqonda ubuyakulamsi umakazi wam oyifumene ingozi yemoto ekapa wadubula iimali zakhe ezikarafu wandifowunela naye esendeni wathi mtshana ndimcingile yho awumazi uthinko wena ucinga uthinko ukhome yeko into zakho uzakwazi ukusikelela no obey his word no I'm a living testimony saphiyitshoro nomosezimoto intsha brenu ayiphiwa wafika umakheni kwam lapha emthatha wafika umakheni kwam wacela nendilungiselele tshali ngophile ndashika ndihamba ngabe kamoto sesahamba ngayo sahamba ngayo unyaka wehlanu wonalo mfazi emina nalo mfazi wabuya lo mfazi wathi kum ndiphuphe laa moto ithi fofike nawayefike ndijongoni andiphuphe uphiwa imoto corona egreen exactly le ayiphupha yile ndiyiphiwayo yena ke nasemvuselweni ndiphiwa imoto ngapo yena usendlini uphupha esendlini yandifamnela andikamtle bandiphi imoto ngoba sanciba mhlawumbi noba uphazathiwe ivesi yam uthethiswa ngona makekho sona makhe ndilinde uze ndingaphotha umkalo ndisiphuke imoto jike ithuthu ndomcela kambe kwexesha emva konyaka wehlanu wa sihlepiwe sobabe nendlini wonqenqa wabuye wade mina ndiphuphe imoto ithuthu within 5 minutes yangena ikhona uthi usimoto ndisenze uvuselele andinawari imoto ecutshayo amen imoto ndakoripose soyibheke soyibhathele iminyaka iyahamba imoto imoto yacuba andinawakho andingezentulu uze sohlukane kumnandi ngoba siyaphambi kothixo andifuni bacele bingefuthwa kodwa bangaba ndikukhona kwe ndimoshe khona ndiqele uxoko wafika umama wathi ngekuthuthwe ngamathikiti into ethile nomama angabe kuhamba amatikiti ndandingayifi-id number yam ndithekishe wandithekishe wathi amana amathiko lekhona ndiewe ndabaluleke ngawace ndingumfundisa nama ndayishiya ezikhonokuyo ndayishiya imoto wakhe ndayishiya imoto yakhe okwenteksi agodiwele kwa imoto wathi lo mfazi mina ngabunawareva ndandikama nayo wathi uthixo uza kuphima esetisbens watsho kamfazi ndaqoba yabona ke bathi abantu abafundileyo we are all mad but we differ in the degrees of madness otherwise we are all mad ndaqoba iqondo lakhe lophambana liya lisenyukela uba sizayithela imesedisbens singaphangeli sobabini sizayithela nto singathini within a month egqiba kutsho ofowuni omnye umfo Wabe ntsimbu zabo. Wadala ubiza nomusasa. Senyuka yizo naye. Senyuka. Senyuka sapa. Wathi uThixo uthi mandinikele imoto. Mercedes Benz E-Class E280. Uthixo mandinikele imoto. Yoyoyo. Yoyoyoyo. Wena obheka uThixo. Ukwenza ibuthi kodwa yenze akunayo. Most of the time into uThixo asibe sithi yenze ayibina ngqondo engqondweni yakho. Yoyoyo. Kodwa uma ngabivela kuye ukuthi yenze, yenze ngelixesha ingathi ayinayo ingqondo. Qha bayivela kuye enza yona. Ukuphumela ukuwina kwakho kusekube uma wenze mbele ukuthi kodwa yenze. Western Cape ngifika last year. Sele umthetho ngwana umkhosi. Xa umfundisi ngaphathwa kakuhle. Phakathi kakhulu. Ndandikhapha umyinga lapho. Sathi no asizoya nge-7 so report saye nge-14. From 7 uya kwi-12 sabe sivisitela abantu ngo-December kanye nexesha lo-visit. Savisitela abantu. Wathi no-first. Yena futhi uThixo masambe ngoku. Sathi yabo sesithi siyahamba. Safona uma mama sasanga sozobona. Siyahamba futhi uThixo masambe. Sabhakisha sabhakisha. Following day, sahuka. Sabheka e-7 la report. Kanti la madoda ebendigezele. Afuna uzocela uxolo. Andiza amadoda. Bizo leadership. Bizo amadoda ebegeza. Nalabe egeza kwi-leadership namanye. Bizohlala xa ehlala. Kodwa umfundisi uzocela uxolo. Atsho amadoda elile. Ithenge umfundisi belixande ukuthuka ebusuku ndingalali kube kube engangalisiyo emthuka umntu wabo. Amen. Sahaka yathenye eda yathi umfundisi wathi ukuthi kwa last year niqala ukugeza wathi umfundisi nibayeke ningabathethisi nibayeke mna ndibaxobele mabaqhubekeke nokugeza kwabo mna ndibaxobele. Yabona uStefano ebethwa ngamatye la madoda abulala uStefano umatyala wawenzayo awanalo eliya ityala lokuwela uStefano la madoda ayegibisela uStefano ngamatye waze wafa eliya ityala lokumbulala uStefano awanalo kutheni ngenalongo wathi uStefano bawo ungababeki Amana na ngathiko makholela noma ihlizwe yamithumba ngathiko makholela akholela thixo ke-14 soma phambo banza nawo nefesi soma sonke kodwa umfundisi sicela bengu sports person sethu ngathatha imali kaqazabana ngesibona nje masimama sizoxoxa namfundisi ndibonile amadala ngabufundisi ndibona nina ndinihlelisile ndinidivide ndizothela uxolo for unono abatata balomile nani babonile bazothela uxolo for ukunona zange ndigqibe ndathi njengoba simapa bandla sixoleleni naphambani bantu enuka amadoda ebandla gqiba inkonzo ndathi ndinuka mama Guess what? The 16th of January, take this offer. Go to Khayelitsha. Khayelitsha is the biggest church in the Western Cape. Imihlangano Convention Center, the convention is manje ba eKhayelitsha. Kuba inyuwe ibukiswanga yonke imihlangano ibekhe. Ibandla enkulu. Yoo! Wami God. Obey God's word. And utho kwakhe. Ingqondo yazivula kokwakhe. Nabatshana sokopha. Ngatsho ngani? Temkhandla wayenothula wayenixeba nangafuza kuni. Andidunywe ibandla enkulu. The bigger the church, the bigger the responsibilities. Yes, we have seen. But many in chapter. Come and see him chapter. Utumaria, yes. You want a man. Bana wine. Utu yes, Maria. You told me and I'm now in fast. Umaria, I will not pay you a time. Of a lati, I am Banu Sele, Adichola, Ante Kum Zeliquent, Zeliquent, O Clark, men, O Shadow Chadwick. Come on, Oma Ruya Maswit, Charlie Nagavi, Akakwaz Uza Quenza something. experience yakho. That let's build the walls. Zibende. Emasangwe. Sibeke the soldiers. And the soldiers were given a command that if our honor Israel and Nabunaputa, no one's almost in direction, shoot to kill. Ubu kama mbona angangena ubu kama angena ngekanzu kula bayeke sibule phapha kwesango ngapha kwedonga bangangena thixo ukuthi ukuba lokho engayitshilize
Jesus.
And I want to support him because he said, "Mommy, what the food is super. Amen. Kukhona abantu bezwe abasuke endlini bezovaliswa. Ichini. Tizokwenza lonto esizayo. Kuba ngaba wayesifusa ngaloo nto. Efama ndingithandazela. Verse 1 to verse 5, it's in the exam. Ngexesha ndiphumayo ndikumona ibona isecret yokufuza ubhengu xa esweleka inkonzo ayishekwa ingcwele angayisinto nje uze singabi nabhisho ozasinikeza iduze dollars. Ndiye ke duze dollars waphuma na ndinguo wandibeka entili nezila amathaba wathi gqiba kum kule ntili wathi madiprofethe kule meko ndiyixelele le meko. Uba ungafuna iBhayibhile to the Message Bible ithi those bones were bleached by the sun. Ubukho ibone amathambe kwabo semva kwedinara xa kusengambi ixesha egqitotshiswa ufike amathambe omile emhlophe kwabo kungesakwathemba namathambo. IBhayibhile ithi la mathambo kwakunjalo, they were bleached by the sun, kwakungekothemba. But uThixo emveni kwabephumelo Ezekiyeli waphuma naye kumoya wathi Ezekiyeli namathambo ayawuphila na, yathi lakwabayethi kungadlangam andazimbise kaswela wathi uThixo ke bawaziko prophet thetha nekuyifunayo phezu kwale meko uyibonayo. Isihloko sam namhlanje sithi prophesy over your situation. Tell your situation what you want. Isituation izawuva wena yenze nekithethwa nguwe akho mgwiha akho mthakathi unamandla akumelana neto wena iprofethayo. The situation might be bad, but the process thank you, Jesus. What a prophet. So tell now. Imeko yomzi wakho, imeko ekhaya lakho, imeko efemeli yakho, imeko yakokwenu ezongulu. Ufuna ukuthi ucelele ngihlasha ucelele ngaba yomile indala thini usulemekazi yakhoza ngolose ingenaba sizokhoza na ndimusulela ngokukhala akhoza ngokuthemba lose yabathanda ma intalama khuliswe ngabhayi umsuthu uba sebathathela ithi xa itshelelo indimubhayiphi yasino credit yayazi unkosikazi belikalifika ngemoto imekundlela ndityitshise ithi yangena inkulu kamadliwa andizalwa nguye umakoti ekhaya qhawaye umyeni omfutshane professor shelele imeko ma shelele imeko noba yintoni ninjani namhlanje ndizawuthakazela uzofumana amandla okuxelela ayilungi sometimes uyibomba indala so incamile. Nayazi umama sesuleme usulemekazi lemkhubo owakhe egumbi phezulu wakhe uelisha wathi uelisha bize lo mama ezapho wambiza xa esiza lo mama wathi uelisha ufuna ntoni wana mama ndifuna ukuthi unenjabo nayo. I don't have a problem, all is well. Anaba yingxaki wena umthetho ndim uhamba apha wena nangapha wakhela ndimgubeli phezulu okuzondibhudela ukuthi uthi ufunile wena um wawungadlali ngayo akho nto ndifunayo wayeseyilibele ingxaki ongabi nandala ngoba zikhona iingxaki futhi nabantu oyamkelayo uyithathe ngoba ayiseyongxaki. Uyazi uba ibingekho plani kaThixo le ingxaki ngekho ilunga ngiva postini ngekho ilungele kodwa ifake ithenu amandla kuwe oba uprofethe kuwe namhlanje. God, I know that you for that special power. Prophet, tell the situation. It's a baby. What too much about you? Verse 7 is for the Sam. Shall I pass mama to the verse 7? To come to the room. And tell us, hello.
Ebusuku endlini ndingalali ebusuku ndithe basebenzi abo ndiye engozweni
uzophula into zam yintoni ende ndizokulokana
ukurhatshazela bona njalo. Don't give up. Xa ingathi imeko ndaba ibe ngcono ibe wese vuya ikhava amathambo yarhatshaza. Ukulunga kwayo kusekubeni uba amathambo arhatshaze ngekho ilunge ikhava lakho amathambo akarhatshaza. Kwalingo arhashaza amathambo ndisaprofetha fali phambili kwabakhona rolling noise ingolo yamathambo uwezekile akazanga abambe amathambo
kuti what you want from God. Ufuna kutini. Vachimia kumfuwe Jesu mkuwe. Uwezi imeko. God is here to answer those questions. Mama mtisu ambu juwa mkatangu. God is here to answer those questions. God is here, God is here. God is here, God is here. God is here, God is here. God is here. And remember, Jesus can lie, he's gone from the last time. God wants to help you. Fire on the Holy Spirit. Fire on the Holy Spirit. God, welcome to you, fire. Welcome to you. See a dead at you, see a dead at you. Lord God, we dedicate this moment unto you. We dedicate this moment unto you. Do as you like, do as you wish. Sing a hand of our God to you. Lord, anoint my hands.